Kotake Nabalu Hakichin Dok Issa.
Yeah.
Jumbo Kim Moko Shiba Jumbo 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 Jeyu Achuma Bokum Jebal Taji Anko Meke